Krishna.
Hare Hare.
Hare Hare.
Krishna, 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 Krish
Krishna, Hare Krishna,
Hare Krishna,
Krishna Krishna,
Krishna Krishna,
Hare Hare,
Hare Hare,
Hare Rama,
Hare Rama,
Hare Rama,
Hare Rama,
Rama.
A lot of joy in the chanting.
Oh,
Rama Rama Hare.
Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama.